Akaringa karahinda Jesus ni mbeba mutu yabo aba ni baba ni gese yabo genda yizi ndabaza ba yemwe barundi mwavyaye mumfashe kurera genda jakaye ngo murabe we mutima ado musakiwe kwa nyaruka nyaruka nga nyaruka genda shaka mumbwira ivyanyu mwabaye abagabo eh mwibonye ko bwa mu chamona ko mugomba kunganza Oh shit!